ndee uwe oge bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo. Ebe anyị nọ n'ụtụtụ a bụ na ebe a na-akpọ ahịa Eko Obi na-agụ dị na Emene Enugu Steeti. Dịka anyị na-ewetara unu n'ụtụtụ a, ndị ụlọ ọrụ a na-akpọ ndị Enugu Capital Territory Development Authority nke eji ECTDA n'ahịa ịchafụ wee mara, ma ugbu a na-akwatugasị ahịa dị iche iche dị na Emene. Dịka anyị si wee wetara unu izu ụka gara aga, mgbe ha bịara nye ndị ahịa anụnwa nke bekee na-akpọ notice wee gwa ha sị na a ga-abịa ịkwatu ahịa na ahịa niile nọchigasịrị ụzọ. Ị na-anya ebe, ọ bụrụ na ị mara ebe ọfụma, ịfụ na ihe mberede nke okporo ụzọ na-eme ebe a kwamgbe maka nyaba ahịa nọchiri ụzọ. Gọọmenti Enugu Steeti wee sị na ha enyego ha ebe ọzọ ha ga-aga wee rebe ihe. Ka anyị nene ka ndị Enugu Capital Territory si wee na-arụ nyaba ọrụ n'ụtụtụ. Ugbu a bụ ahịa Eko Obi na-agụ dị na Enugu. Ndị Enugu Capital Territory Development Authority nke a kpọrọ ECTDA kwuola mgbe mbụ na ha agwala ndị nọ n'ahịa ka ha pụọ, na e nwere ebe ọzọ e nyere ha ahịa ka ha nọdụ.
Jaroto Capital Territory. Yes, e nyere notice because agaghị arịgo m jụọ mmadụ ịtọ ma mmadụ ịnọ, ọ sị ya bịa na-eme taa, o nwere ka ha si edo awee na gọọmenti na-abịa. Post na e nyere notice na ha nwa a prepared go wofu go from most of their belongings to outside. But some saw na nwere notice e nyere, but majority na sị na e nyere notice. E meet him chairman market trader around here. Ona said that na ndenye noticeable community leaders. No community leaders can you notice? Na enyere ha abu ahia ndi ahia notice.
Ọ dị mma, mana ị na-anya kịtị hụ na ụfọdụ n'ime ha na-asị na-enyere ha oge ọfụma. Kenye ihe nwere ike ịma.
Ya mụ ezi pụrụ ime ọra dị ma ụfọdụ. Ụfọdụ.
Onye sịga, ọ ma jekọwa dada. Wotago, which I do la, that place. Go see that place. Ebe abu swampy area. Mini to leba. Ada mana mama yebu that place. I'm here assurance that na. Haga bia. Go see that place. Go use ya. Before I build demolition here. And I even go to the office. How are you? Why the same thing? Say that before Haga bia run eko bi naga. Haga bia am I here that place. Ka people where we get that for eba. Get demolition go there. I know this morning. Yeah, I was there abu here we be here. You know the militia everywhere. Why that place? I'm going to be in that place. You should do it. Go see Eba.
What that go? Ah
yeah, check on the office in the Capital Territory. Me say the chairman. See how big go. Now you are all around me. Go buy. Now go to where the. Now where buy go to room. You put where you give Eba to sit in that place. Can the man we get change by that place? I say yes. No problem. Can they get any assurance? That na before I got all over, that is just that place. When I go to the place, and when he arrow, he able to produce money. That maybe we go be na go.
You
don't see next governor. What is next governor? Oh, you are buy. I will not do chine kemma. You have the real ma. I will not do chine kemma. You have chine kemma. You have the naga. I have more power. He is the government. So I have more power. What I go? Man, since my boy Uguay, my boy Uguay has been a peace governor. Nee mi ye kọla ga fu mama na government asiri paazu a ko pa ndi madu na edu ye nya na chi na ke bi all this raka
onye ọzọ na azụ ahịa na Eko Obi na-agụ a
yes maka you my wife bi ye mu o jara after yesterday ngwongwe ya niile dị ebe many of them jara after yesterday ka ha bia godo obunu woro bi mmadu anya bia against ni governor na eme as go dey people tell ngwo ngwo unu as a human being and I believe that our governor the good o tin da biko fun je people tell ngwo ngwo unu as I akute ko bi nago we dey have this o sun ban eme na maro ya abu na to government oku e wota ma le kam na ya to so bia o mo ya na ba ni ku wanaka we mo ku 3 months ha ke bo gesu we bi do Kebo gesu we bido.
Ma
nino na se de ma ka wo na ma
na.
Eka mwe ni ke ku si amọ pa no menye. Enwe na na ku so akuru chegu yo na akudi. Enwe na gesu governor. Na bu governor mari oge me ya mo ko gesu we bido.
Yelu mo anya aka. Na mo ko gesu we yo mo anya ku so we ze na obi adiro ha mma maka ke si we bi akwatuo. Nyabo ahia mana obuni ge cheta ile sonya ina BBC bo ige cheta mwa ni wetaru nu kubo se ha bia ni ha nke beke na bo notice
aya bu de de bia wa
ta
container na ene ka ha mama ha ga ebupu container ha tupu nya bu katapila erute nse ebe ha no one kobi na bi na enugu state ka anyi na wetaru unu ka esi emebi ahia na BBC news igbo sonye si anyi de anyi na ewetaru unu ozi ma ihe obula na eme na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria ka o si eme na ka o si eme
Thank you.
dị mma. Anụ m afọ ajụjụ ụfọdụ n'ime unu na-ajụ anyị. Kemgbe anyị bidoro na-egosi unu ihe na-eme, agwa m unu na ọ bụ ndị Enugu Capital Territory Development Authority, ECTDA n'aha Ejapụ, ndị na-ahụ na a na-edozi gburugburu Enugu ka ọ dị mma, bụ ndị sịrị na ahịa Eko Obi Na-Agwa nọchiri ụzọ na a ga-akwatu ya. Ọ bụ na isoro anyị ihe dịka mkpụrụ ụbọchị iri gara aga, anyị gagharịrị soro ha hụ ka ha si na-agwa ndị mmadụ na ha kwapụ ngwongwo ha na ha ga-abịa kwatuo ahịa. Mana ịhụla n'ụtụtụ a mgbe ha bịara na ndị mmadụ nọ na-azụ ahịa, ha wee buru buldoza na katapila wee banye na nyaba ahịa wee na-akwatu ya. Ọtụtụ n'ime ha ekwuola na ekwesịkwuru inyekwu ha oge, mana ndị Enugu Capital Territory kwuru na ha enyela ha ọtụtụ oge na ndụ ndị mmadụ a na-atụfu na okporo ụzọ Eko Obi Na-Agwa akarịala. Thank you for watching. Please remember to subscribe, share, like, turn on your notification bell. Thank you very much. Until I see you again. Bye.